Next on Heist.
Ke bara ka le mashilo mo ke tlhoka thuso mo mothofetso di kgobase.
Measurement.
Bona, ke 37 36 cm.
Ke re ke khono ke tsama tla phomo e. Instead of air pump, che air pump. Ba se ke setse ke setse le di dynamite tsa ga e.
Mali a isai ke setse go ka sqobelela. Isa ma cash transit truck.
Heist, Tuesday at 9:35 on E.